zivese sizububeshi zivuga benshi abeshi turabazi fresh bavuga menshi akeshi bakurisha benshi bashekikeshe mamani kuzitora nizo mani mbega sumugani kuko bana ko nkaba kubona nk'ishitani cyanka karibwo karirira mumbari bakuvuga mu makuru bagutera imisumari nako baguponze bagacisha no mukano izina jyawe naho nyene ushima imana kuko beshi baravuga n'abafisi sabukuru mu makuru we utanze ibyo bishacha ntibavuge n'agakuru postura kora poste babona poste nka poste bagahora byose nashia ntibagira kora gutuma ingo nturumana wimuhira paje zabo kuzica kumenga nikizira bakukorera ibyo ngo ntuzigene bigurisha niyo mvugo yeyo fabelove jewe nabankoreye bibi barisubiye ko sasa barisubiye ko narumva nose akubavuga kweri lo lilo we yanantelefonye ivyo yapostinze we yanantelefonye abo sinaze ko ari nivyo yapostinze yanantelefonye arambiye ati fabelove nani uwa nani kili ndamushimira cyane ariko kanshimire nabandi bose
bari apa ya lo lilo abandi bantu bo baba supportinze
ego big fizo yanyandikiye ba masterland ba
Welcome to ImperialTV. Murao meze neza nko mubibona kuri mikondi za WhatsApp twa turi mu kiganiro cha budget entertainment no musuka dufite umutumira akabari Fabelove. Bite byawe.
Fresh.
Meze neza.
Meze bien san. Fresh.
Wari warapoke.
Gusa no kwa baramukanya bamaze iminsi uraze nyene baramukanya.
Eh, baramukanya gute.
Ndabikwere.
Eh.
Sha, ImperialTV mwanyo ivyiso.
Ngene baramukanya mu kirundi cyiza.
Bon, ngene baramukanya. Baragira baragwana mu nda.
Mayambi.
Mayambi.
Eh. Hamuburahe.
Bagasomana.
Eh. Tugire aho nubahora.
Horanganye.
Oya, rarapoteye ma.
Warandonde?
Yego nako.
Bisi ndabe mu contact.
Eh, agadondera. Nako nke nawo je ndagutelefona haca mbona ura decline inze apele yanje. Ngo ufa beluva na gisikia nini?
Ni wakurasaba programme yo mwijoro. Cyabivuye ku buzima nkunda kubona kubaririmbyi benshi ibibazo bagira haba bakiri mu muziki n'abavuyemo kwera ivyo bibazo nyene abakiza ndetse n'abawurambiyemo
hama kubera iki wakoze never give up yaje gute idea yayo
idea yayo ni kubera ko nageze kuba shoke n'umugenzi donc nigeze kubona yari umuririmbyi kandi ashoboye kandi abizi vraiment abizi So sinza hano rero je nari ngiye juste vya ndi muwa mukuruhuka.
Yeah.
Hanyuma mbona umuntu aje kuduserva. Mbona no mu artiste. Wana shima twa twicaye hano kuko hari ibintu twa turimo kankujya ikintu nyene ushaka kuvuga ati ko turi ngaha reka twifashisha aha hano kugira ngo tube turi sova kuko tumva turushye tugatugize gute. So tubona yo mu type ni waje ku serva donc ubona nyene ku buzima si heza. Ya ukabona ko afise romor arafise ishoke mu mutima kubera nyene ivyo bibazo nyene donc uko kuntu twe tumubonye kandi atari ko twa ya atari ko twategerezwa kumubona ya rero ndumva ko mbabaye aravuga ati bana ndo ivo jewe vraiment urabizi kandi naramubwiye ati vraiment bro urabizi urafite talent none habuze ikavuga ati no kuri je narabuze aho shora guca ndabona ko ndiko ndaburabuzwa hose
bisigura yuko nk'abantu ba journaliste bamwimye umwanya
baramwimye umwanya kandi urumva wewe yari yabishizemo intuze cyandi avuga ngo muziki nakazi yari yishizemo yuko muziki ugiye kumubera akazi abishyamwe ingufu zose bwa munyuma bigaruka kumuhindukira kurogreta kwiyumvira ati ese uburyo nashize hajye nari kugukoresha umugambi ugashobora kunteza imbere none musigaye serva hantu mu kabare kandi nari gushobora kuba nitunze jewe
none kubera iki wacu ushaka kumuvugira watabikoze wenyine yarabigusavye umusohore iyo ndirimbo donc ukore n'indi muziki wakoze nka story yewe Baba mumenyesheje.
Musanze nafatiye kuri ako mugabo sinarimvye story yiwe gusa.
Kuko urumva ko urakora ahantu henshi.
Ya nakoze ahantu henshi cyane gose. Kandi jewe sishobora kurimba indirimbo iraba umuntu umwe. Mu gihe mbamona naho kintu kiwawe cyo akimbabaje. Muga nkambona yuko atari ibintu bikunda kuba kenshi mu bantu muri societe. Ntavyo nkunda kuririmba. So ni kintu nabonye ibintu bikunda kuba cyane. Cye tumare nabiririmvye. Yababaje. Yababaje kubona nk'umuntu w'umuririmvye. Ashora gucibwa intege. Ugasanga yahevye kuririmba kandi wewe uri umu presenter guposta agafoto kiwe cyane uri umuntu ze kumuha ikiganiro kumu promoting atacyo vyo gutwara vraiment
haba nk'abantu nk'umuri ndashura hamatsike kinini uratu ibintu hivyo nk'abo abantu ba journaliste bamaze kubona yuko batigera supporting ibikorwa by'abaririmbyi uvuge nk'ababiri
nta baririmbyi no vuga nta ba journaliste no
vuga uvuge mana kimwe
cyo kuba umwe muri abana babe uri ko yashaka ndabavuga
uvuge mana kimwe hama bamenye bikosore rege kivyimbo
tatumwe zongwanira zongwanira
uzi gute kwaza gukubita
uraba babaza ya nibangire aka nibangire ko
mana kibazo kugira ege juro nile cha mu rugi wawe eh bavuge nta kibazo
oya
vuga
jewe nabankoreye bibi bari subiye ko Sasa bari subiye ko n'umva no sa kubavuga kweri. Donc rero aho nice ituma cyandega kubavuga kubera ko bari subiye.
Aba tugari ku never give up. Ngo ngo nyabantu bayakiriye gute.
Bon, bayakiriye neza cyane gose. Antuka ngira n'abantu bakorara ama comment ariyo, abona yuko ari ama positive. Ya bivanye n'inge nari ndirimba idafa. Ijya n'indirimbo abaririmvye abarundi bazokwama bakenera imyaka yose yose yose. Nibaza uko indirimbo mwe nizo nizo tuba dukuriye kuririmba ziza kudufasha mu bihe tuba turimo.
Hariho posti zimwe zimwe nagiye ndabona. Eh nk'iyo umuntu nga
Lolilo Simba.
Aha. Ukiriye kintu gifata gute?
Ndamushimira cyane Simba. So je mu isanzu cyo novuga ni vya bindi vyo kuko hari abaririmbyi bafise ikibazo donc naho uba wakoze neza dashobora kwerekana ko wakoze neza je vraiment ndashimira umuririmbyi wese ashobora kwerekana kikuramwo kajya kantu ko bibasha novuga kiki donc akarengera vyose eko kwikunda voilà mugaba kerekana ati antu higikorwa kimeze neza kamene rero icyo no cyemera cyane rero Lolilo we ya na telefone ivyo ya postinze we ya na telefone aho sinaze ko ari n'ivyo ya postinze ya telefone yambwiye ati Fabelove na ni uwa na ni kiri ndamushimira cyane ariko kanshimire nabandi bose
bari apa ya Lolilo abandi bantu baba ba supportinze
ego big fizo yanyandikiye ba masterlande bande bose sindaraba neza ba postinze n'abatapostinze mugabo novuga yuko ni ndirimbo benshi bako barakunda ese yo tu aba baririmbyi bagenzanje nyene nabandi kuko ni ndirimbo ikora ku mitima ya benshi
hamanyuma never give up twitegeke
icambere mwa kwitega ari clip none clip vyarazananye inyuma yavyo twiteze yuko ari kigiye guhindura nico ndindire cyonyene nta kindi inyuma yaho zokora iyi ndirimbo kandi zoze isumba ni inkozi no munsi
collabo y'indoto
Collabo y'indoto je collabo y'indoto niyo kuzobona nkoranye n'umuririmbyi natejeje imbere
wewe nyine
ate ego donc naramuteje imbere nkabona ageze ku rwego nanjye no musaba collab ati ndashaka gukorana na collab nawe iyo niyo ndoto yiwaje
hama tura entre ya Beltlis Oleg tura bundi umuntu Okay, after baby kiss na Oleg. No musi agize ubuza kugusaba collab. Ni ndo muntu wakwemerera muri bajya babiri.
Umwe cyane je numva bose umenga
no. Oya hita mu umwe ndaguhitishije mu uhita mu babiri bose kugira ngo gahera gwa ishwa zibiri.
Shawo tangura kuzane wa noyeha.
Oh yeah, ya jobiti, bitiramu.
Oya, na usanga nai hawe beri kuisi.
Uwa mwenyera.
Oya, kuwela tulawana. Nini kari wali hafi. Nini, ili gaure gulinda kugenda hari ya mbari.
Oh, asi mbari, wabishata. Mbari
na mbari. Uga ulege, ulege numuri mzi mngiza kame. Sino imi
na kwenye. Amelera kuyaso igikogwa tuyiwe kusoni. Mngara, mngacha kile gote.
Igandiri mbo yu. Imeze fresh.
Kwa
gisapoti nze. Jewe posting gabari mzi bose. Ariko gusa ikibazo kihari. Nuko urumva. Sometimes hari gihe usanga turi imbindirimbo no kuri. Nyene urumva abantu baza gukritika bivanye. Ninge natacu bakuye. Icyo nyene nicyo novuga mugabo sino muziki uraryoshe uravye video meze bien ari vya bandi bakora akora neza
ahama mbwirira aha mbwira ahantu umuziki w'urundi uri kurafira
ntabo bantu nyene ba promoting abo nyene
nahandi nabwiye mbwirira ndi wase ngo bokwiye
oya nahandi igitondo ndiko ndavuga ata abantu ba promoting je no wana naho tukuba turabaririmbye je nawe twankana tukankana hanyuma ujya umuntu akadu promoting akumwe Wallahi usanga jewe nawe tugiye kwiro tuva twakundaye kuba bavuga ati antuka none jewe ndamwankuye tugamana ya promotion kwakundi nyene ndamukunde niko akunde rero ucuhitamwo rero ciza donc no gukundana rero twankana kubera ko jewe nshobora kukwanka we bagaca bagufa jewe bagaca bamfasha kubera we nakwanse urumva cyangwa ukanyanka wewe bagaca gufasha kubera jewe wanyase urumva rero icyo nicyo novuga ariko cica umuziki donc nitwereke umuririmvye wese kangana n'uwundi
kandi ashoboye
ya mu upcoming
uze
ya kugira ngo tubandane
turangize ku kapela kidogo
yeah zivese sizubu benshi zivuga benshi abenshi turabazi fresh bavuga menshi akeshi bakurisha benshi basheke keshi mamani kuzitora nizo mani mbega sumugani kuko bana kwa nkaba kubona nk'ishitani cyanka karibwo karirira mumbari bakuvuga mu makuru bagutera imisumari nako baguponze bagacisha no mukano izina jyawe naho nyene ushima imana kuko benshi baravuga n'abafisi sabukuru mu makuru we utanze ibyo bishacha ntibavuge n'agakuru postura kora poste babona poste nka poste bagahora byose nashia ntibagira kora gutuma ingo nturumana wimuhira paje zabo kuzija kumenga nikizira bako kukorera ibyo ntuzigene bigurisha niyo mvugo yeyo fabelove
dakesha so much amashumiro ya kunze ya Imperial TV komisa turangiza ikiganiro kuno mwanya
murakoze cyane mwese abakunzi ba Imperial TV n'abakunzi ba fabelove mubandanye mukurikirana ibikorwa
by'iki love you turakunda cyane